ukusa okuhle kwaba ingcwele. Anginibingelele babukele emakhaya nginemukele kuShembe Unyazi TV ku channel 254 OVHD. Igama lami ngingudo wakwaZulu. Uhlelo ke esilwenzayo njengamanje uhlelo oluthi vuka nathi. Ohlelweni lakho namhlanje uzowuthola umthandazo wokuvuka. Emva komthandazo wokuvuka noma ikanjani sohlabelela sonke sihlabelelo samaNazaretha ukuze sibusiseke. Emva kwaso umfundisi wenkosi uyosicelela isibusiso enkosini yamaNazaretha uShembe Unyazi lweZulu.
Isiqalo somthandazo wokuvuka.
Yimini mayibenhle kwabangcwele. Mandla elithobekileyo likamenzi wezulu lomhlaba. Sisiyamdumisa manje odingiswa imihla yonke. Amen. Silandele sebandla. Unkulunkulu onamandla wonke uyise bobonke abamkhonza busisa kuvuka kwethu lomhlaba usigcina ngomsabelo. UJehova ungumalusi wami, angikweswela mina senziwa sakhe. Uyangilusa ebusuku nasemini, uyavumela indebe zami ukuphatha igama lakhe. Izethuko zami zemzuzu akazikhumbulanga ngiseseswini sikamame. Akawuzikhumbula namanje ngenxa umusa wakhe nangegama lakhe. Uyawubuyisa umphefumulo wami emadlelweni amahle. Angiholele ezindleleni zokulunga ngenxa yomusa wakhe nangegama lakhe. Noma ngihambe esigodini sethunzi lokufa, angikwesaba ukubi. Ngokuba wena Jehova ukimi, ntonga yakho nodondolo lwakho zisihlangu sokungivikela, ngiyathokoza ngazo. Wena uyindlala isithebe sami ebusweni bami ngaphambi kwezitha zami. Cubile ikhanda lami ngamafutha, izindebe zami ziyachichima. Impela okuhle nomusa okuvela kuwe Nkulunkulu kuyakungilandela imihla yonke yokuphila kwami ngenxa yomusa wakho. Ngiyakuhlala endlini yakho Nkosi Jehova kuze kube sekupheleni kwensuku zami ngokungivumela ngomusa wakho. Silandele sebandla. Nkulunkulu namandla wonke uyise kwabonke abamkhonza, busisa ukuvuka kwethu namhlanje, usigcine ngomusa wakho. Amen. Kumbulake ukuthi namhla wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekuphileni kwensuku zakho. Ungaphuthi kumkhonza uJehova uThixo wakho ngale mina kuvuse ngayo, umkhonze ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho okungokwaJehova. Umkhonze ngokumthanda noma uhambe endleleni mkhonze ngokuba uthole nguye nasekuhambeni kwakho. Noma uhlezi endlini emini yakho mkhonze, noma usemsebenzini wezandla zakho mkhonze ngokuba nguyena onika umphefumulo wakho ukukhuthala. Noma uthuma indodana yakho nendodakazi yakho uyithume ngegama likaJehova, uyithande indodana yakho akuphewele uJehova ebuhlungwini nasekuhluphekeni. Silandele sebandla. Nkulunkulu namandla onke uyise bobonke abamkhonza, busisa ukuvuka kwethu namhlanje, usigcine ngomusa wakho. Amen. Uyifundise kahle indodakazi yakho ukudumisa uJehova uNkulunkulu wakho, ungazi uthwali icala lango ungayifundisi kahle kwakho. Izinsika zendlu yakho mazidumise uJehova, neminyango yendlu yakho mayidumise uJehova. Bandla elithobekileyo nelihloniphekayo likamenzi wezulu lomhlaba, umenze makavume ukubusisa ukuguqa kwethu nokuzidoka kwethu. Amen.
Kusemnandi kunjalo, asimbambe kancane umhlabe ikhefu ngesethembiso sokuthi uma sibuya sizoqhubeka nomsebenzi kaNkulunkulu. Hlala nathi kuShembe Unyazi TV.